Gwina mutimuke eshimana imanzi zihinduye gutahe ndakana kajya kurenga ruguru kwishyamba Gwina umpamagaritse bireshya n'ingoma ye dore disobye kumati bisebene majana dore ngabiranyicirijisho nyibira mati kwiri